madaxdooha maran magac le iyo maamul dowladeed loo muujiyo waan mahadine mahadine waan mahadine ugu dara mar kale
mar labaad haddana isaga haddana ugu dara mar kale